What's happening, beautiful people, and a lovely, lovely Monday afternoon. Hey, the weekend was long. A lot of things happened over the weekend. I can't wait to talk about it. There's so many things going on the ground. Hoping to have a lovely, lovely discussion with you guys on our Facebook page, Zodiac Online. We're live right there. My name is Ruth Chavula, and bringing you nothing but the best of Malawian music, of course. We also do have a guest in the studio. He goes by the name TNC Malawi. I don't know if I got that right, but hey, it's all happening right here on Social Hub on Zodiac. Stay tuned and enjoy the show. All right, there's a little of stories going on around, so I want you guys to tell me what you think about it. There is a Ella Njuchi show happening on the 29th of December, and on the same day, other organizers have put out other shows. There's also Illusions has their own show on the 29th, and then there's also I think the organizers of Mingoli Bash have also organized a piano feast, I think they call it that, where Dali artists like Daliwonga are going to be there. So now people have been talking about Ella Njuchi started this. He already said the date, and you know, these other organizers are also coming out with Mashoza on our Sondima artist Akulu Akulu, Illusions Aitana, I think that's Nasty C, and Ena also Aitana Daliwonga. You know, these are big artists from South Africa. Now your boy Ella Njuchi said he's dead a long time ago, and everybody's talking about how they're stealing his spot and everything else, and other people on the other hand are talking about, you know, business is business, and hey, you know, maybe every other show has their own audience and everything else. So I want you to tell me what you think about that. Let's talk about it. The show, it's a music industry. You know, here we're about the music, we're about the shows. Let's talk about it. What do you think? Christmas. It's festive season. Mashonga makala mbirimbiri. You know what it is. So let us know. Comment on our Facebook page Zodiac Online. I'll be reading the comment right here. Let's make it exciting. Your thoughts, your opinions are appreciated. Stay there and let me know what you think. All right, we started with Castle with Okamaza Choka. Let's move on with the music. Here is Gwamba featuring Ella Njuchi with Fumbi. That will come back to back with Saint Realest. Una Nitani. Alright, mawanga tabusasa, but hey, let's check that out. Mama Kwana, thank you so much for tuning in. And what this day says, big up Zodiac Online, keep the fire burning, watching live from Mpata Karonga. Shout out to you, so thank you so much for tuning in this afternoon. Here is Esther Hara with live from South Africa, Midrand, and Chiwukepo is watching live from South Africa. Keystone is watching live from Kalonga. It's too hot here. Oh, it's hot here as well. It's actually hot in here. Yo, the heat is too much. And so you see, I'm putting on a jacket. It's actually so much worse. But hey, we will leave this hot. I mean, this heat is not going to be the end of us. All right, let's move on with the program. I did say that we have a guest in the studio, and he'll be joining me shortly after this song. Right now, let's have Otawanda with a lovely, lovely song. This is Ningi Njeranga. Check that out.
What's life without friends? That's life in the enemies. You stay repping my team. You deserve every single one of your flowers, please. Now your heart is too big. All the soul that your heart bleed. Don't you run for you let it. You deserve everything. I pray you get every win.
Song right there, Ningi Njeranga, a song dedicated to his best friend. So you can also dedicate it to your best friends. I mean, just send it, send love, send kindness. All right, so I did say that we have a guest in the studio and he'll be joining me shortly. But before he does, here is TNC Malawi with a lovely song, X Ndimalemu. Check that out.
What a bitch, what a chan, what a chan. Ex anger, halibe mauka. Ex anger, halibe mauka. Zima things is a ex, panopanda zikwilila. Yafika ntawi, na eso nditu alila. Ex anger, panopandi malemu. Hanandi siya ine ndi kuka kwila ndi jemu. Iyeyo sisa bo, goma nandi vesa kuwawa. Pano dina pesa sugar, kagonde vesa kukoma. Uzita moyo nde, zima things is on tichani. Pano dina pesa baby ina, nde. Ikundi vesa du teke teke. Hakandi vesa du ine ndi museke seke. Highway, my things ako anata, double on the stage. Ex anger, pano pandi numbola. Bada futa bada dani sindi za kukola. Hati vich, wati vich, wati vich.
Kondisho kuma chonji eti chika dali moyo. Zikumu wawa eti ex wakoyo. Kuma puti mchikondi, inuva malavu. Inu mchikondi, inuva malavu. Ex ndi malemu. Chegwe za kale iwe zuta fashion mami tipewe matriculation sifuna my useless equation exusa mupazi attention ukadwalika ndibaye injection tis na daily connection. Umepavuta collection. Shikundi ndi chichi. Kondi shoko majonji eti jikadari moyo. Ziku muawa eti exi wakoyo. Kuma puti mchikondi, inuva malavu. Inu mchikondi, inuva malavu. Exi ndi malemu.
Hey, exi ndi malemu. Hatu uzazambili mwino wa kia limstudio muno wa TNC Malawi. Ladies and gentlemen, the man is right here next to me. I say,
yeah.
Ex ndi marem.
Yeah.
Muna ganiza kubanji. Mufuna mtandaoze ya ni mwini wini.
Ex ndi marem. Ndi concept. Yomu inango ndiveza. After na nitadeka wambili.
Hey.
Tango fast.
Osa niguli ex sana pwetekesa
vena bani. Ambili ama ganiza. Okay, ambili. Ama ganiza kuti ex ndi marem. Na imba kuti mwina wina wana kiswena tiwa. Ndi mwina linga tichitisi. I want to be a man. Cheating jani, dana luzamwai. Dingati muntu wetu wamutaya uta uchandiri beso na enthawe yake. Jani, na feelings zake ndiri beso. Ndidikane no ex ndi mali msizi kutanda uzoti muntu jana mwalira. Chwa ina mapanga misinterpret. Ama ona ngati kuti ex uja mwina na mwalira. Maona siti kutanda uzoti ex ana mwalira. Koma enthawe yake inata apo wapeza wachikondi wina woti udyerere na ex uja pano ndija.
Ndi malemu. Osa rudu mwana kazi wakasuzi gabanya.
Evoja.
I like that.
Evoja. Ndituru.
Okay. So, alright. Sina nga ex uja. Kungwa nena kuri ex. Antutu mwana kazi wali uzwala yuri zimezu. Ndituri nzambuyo. So, inu muna onje zapo ka malemu ndia antutu madabu. Kuri, akari ex ni malemu kweni kweni. Ndutu mwana kazi wakasuzi gachomene. Vichi.
Anika mwana kazi wakasuzi gachomene. Kwaga nyengu ya kitari
amara. Nyengu ya amara.
Sumi ya utabiyoso wanga pulijizga makula.
Alright. Alright. TNC.
Yeah.
Iweo kwe kuimba unayambalisi. Njibo jombo jina kubangisa kuru ya mbu imba ni jani.
Okay. Ine nzodi ndagulila family ya music. My brother anga hose nzodi ama menya sound. Ineo dinkango siri. Nde inali 2016. Ya, pomo imbali wanga nango imba nyimbo, anango imba kola sambo. Ndi ineo ndi makonda masewe, lauti ndi makonda, na neso ndi kakala basi pe, ndi zimbo trainer kango joka basi, ndi zisewelesa zima instrumento zao ziti. Maga imba, ndi nango beza ka studio kina kake, by then tinaga bandika so record using a microphone. Nango ringa nyimbo ija, wakango yesi. Tese kandatulusa nyimbo ija. Kasampo jabe mgero aliesi kachuga basi.
Gero!
Mwena ndi nango zifusa. Timafulisa yodoma ndi maimba di jagodi mwudi solu di nabisi gajani. Basi, namba kuimba. Kwa mano, poya amba zinari zoli ndi mapanga kwa mbili hip-hop. Yeah, mwudi za hip-hop is tarabaraba hapo.
Tarabaraba. Tatila bile ni dumbe mene muma la bile.
Okay.
Tarabaraba hapo.
Freestyle, eh?
Yeah, freestyle. Eh, antwabuziwe ni mwuma baka zambili.
But zambili zomwe patifi ndi yankula. Nibungo chila ndi lu. Shafula, anobanda mwambo, let me tissue. Tazika zitanu dogwa inetu ndi tissue. Inubili muma ngamba ine di masoka. Udipu dadala eish ndi masoka. Kuwa lyrics mku imba zosa longo soka. Fazika vela nyimbo zantu ima foka. Actual specific are original, total ready basic car with me born bad. Mana TNC, mana star, kwa ina di ghetto, everybody knows. Me go hard. Kupama rapa ndi one kiki. Fazi kuseka ili kiki. Magaya kuwa liesa blue tiki. Kiki, adona hakuseka hali
kiki.
Yeah.
I say, aiwe. Ndee mena yonai sila, that's really good, eh?
Polisa hip-hop, panoba na give, nalo wako afu.
Yeah. Okay, una sankira njigura andisiye hip-hop.
Okay, vuro ima kawati ma producer, ome ni magumana na. Kosi kwa yamba ni mamenya hip-hop. Ntapita studio ina hake, shiputula Black D, haripo producer ina hake. Napeza nyimbo ya magaise ina hake mamenya dance. ndikuti ndibhakire kuna kutada mwafika kongati jamiru naika kapato kena ke kobera kumafika ngati jamiru nazalowa kudanso danso kuswitcha kuyamba afro danso afro danso the nasintha pano ndimenya afro pop chifukwa ndapanga kombeya kuti maconcept ose ndikalemba ndimaona kuti ya afro imakhala ina yake yoti wina lisa kuza kuvesera pomwe za hip hop za hananana makula kuti ayi tukagwere ndezinjani zimupita nazo kuti maona
Wazana na nanga bili mbira bila ndi hip hop pasogolo. Even Malawi muli kule anthu ngati achina gwamba kuti achina charisma kuti yawo ndiri ndi imene yoyo koma wapita nayo pasogolo. So iweyo after uraona zokura mwina ndi woneko ku afro pop is it?
Yeah.
So how is that going for you? Kuona ngati zikuyendera mora?
Afro pop ndiona kuti ngini kuyenda po.
Ere?
Yeah, feedback ili po. Chiposo kwa tracks inake mwe ndimanena sorry yapa ngongoli. Yeah, ndizoti ndakoitulusa so chaka chomwe chino koma feedback yake ndikuona kuti ili mwaya kwambira ndakuti akwa flow pop mphanga wata wabwera ndikuona kuti zikuyenda bwino ndito olo tikapita mashow fazi kumafira afa ndito komano zina timangopanga mwina for fun kuti pena pake tukicheza chani ma freestyle ndi ma guys mangoti adropa an instrument ina ili yose tingota ingo dropa zima freestyle
yeah. Of course wakambapo kuti zina zimangopangira for fun ndi kuti zina zonse zimakhaza serious mwina iweyo monga oyimba pano pa Malawi kwambiri umafuna kuti akwanilisa chani masomphenya ako ndi orani
music industry ndimafuna zafike level ija ngati momwe amapangira zathu achina Don Jazz ndikazakhalisa kwambiri music industry ndikufuna nenso ndizakhale mwina ndi company yanga yoona zamayimbidwe ndizakhaleso mwina ngati ili Zodiac TV ndizakhaleso ndi TV yanga izi zachedwa TNC TV yanga maona ndiku ndizizapanga promote ma kwambiri so ma upcoming artist ndikazaona kuti mu industry ndakhalisa This is aimba koma usati kwambiri ndizafuna kuti ndipeleke mpata kwa ma upcoming artists zanga. Of course ababa zinayambika of course ndikadala upcoming artist komana ndikumapangisa ti mashow mgeto. Mgeto muja kuti amina upcoming aonese uso lake amaimba chani.
Mwina kuchoka panopa this is 2023 of course yupita kumapeto but 2024 ndikuzo wakambapo zama zimzomo ufuna upange kusukulo kwa mwina mwina pakali panopa in this period ukufuna utafika batipo especially kunkani ya maimbidwe mwina kuimba kaya mwina nda antwena which we call it collaboration of course kupanga kuimba kwa nda antwena kaya mwina mashow zimene zoso iweyo ulinazo batu
maganzo ameneo alipo nditu ndipo ababa nditu usa EP yomwe ndikufuna indisunte indifikise pena pake chikwa choti mapeto wa December wo ababa ndizoti ndikuweka video ina yake ndikufuna kuti mapeto wa December tiituluse ndi ndikufuna kuti video ya Trist 2024 mwina zandipangeso nominate as one of the best upcoming artist kuti ziko soliziwe zoti akulifana uyeso alindicha alindiluso ndi maloto anga kwambiri agona pamenepo komaso mu EP umumu ndi maloto anga kuti ndifunise samta khala one of big artist from Malawi kuti naye sentampanga fisha akhale mu EP imene
pano basi munapanga decide kuti mufuna artist wake kutiyo
ma artist onde alipo komano ndikuona kuti approach yake ikuvuta
ikuvuta ikuvuta munjira yanji
okay approach yake ikundivuta chifukwa choti ineyo we kumbali ya music mwina zima ndivuta chifukwa choti chilichonse ndimakhanga ndikuzipangira ndeka ikakhala kuti mwina ndipite ku studio chande kuti ndalama iyenera kuti ikhale yanga ndikajambule video ndalama yanga ndilibe management zinapezeka ye management koma pakanakhala munthu wina wake kuti akumakhala mwina kubake kwa ine kuti azingomenya zioneka ngati ndikupita pasogolo koma alipo wina kundimenyera nkhondo bwezi kukhala bwino kuti mwina mwene pali nambala ya janta pali nambala ya Onesimus ndapanga mali chan 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 ndathana naye kapita mu studio za bubo koma pandekha ndekha kuti ndipange approach mthumba mliteni kwacha chan ndizovuta koma mtima ndimafunisisa
Mwina kupatira kupamene popo ndikuzwa kuti mmene ndivuta kuti ma upcoming artists amakumana nawo kwambiri ndimavuta njena amene ma upcoming artists makumana nawo
ma upcoming artists makumana ndi mavuto ambiri vuto solina ndi roti tikapita ma studio chomwe chimachitika ndichoti let's take ku studio kuja kwabwera ineyo then iso at the same time kuli pixe kapena kuli hyphen ndalawirira ndineyo kundiyenera kuimba producer ujamasha ungokuza da amweni ndakhalani kaye wabwera anthu akuluakulu ndekuti tiweke nawo nde ineso ndabwera ndi ndrama yanga mu mtima ndimachimva kuwawa kuti izi zinde sizoona ndachokera kwathu ndayenda mtunda wautali ma transport penaso osayimba amweni mzayimbe mawa chifukwa ma big artist wata akona konkuno ndibali ma challenges ambiri koma ashabe kuti anthu mwina samani nakuti chani koma upcoming artist amakomana ndizophinga zambiri yeah
all right muna ndi sana maliza baba ukufuna Malawi koma so mwina fans yako yemwe kutionela panopa ikuthandize motani kuti mwina galia yako ipite pasogolo
ine pempolanga lali kulu ndiloti bala anthu ena mwina kumbali ya thandizo ya ndira masanga kwanisa komano andi thandize mwina kumbali yoti ndikangotulusa nyimbo aini nasipanga share ma status mucha kumaiponya nyimbo ija malinki kumaonera pafupi pafupi ku YouTube kuti mavius aseta
asibwelera
koma ngati aliso ndi thandizo linalakira padera kuti akandrama kamwene pita mu studio ndolandi kwa drama ndithawira ndira ndipo ndithakuibisa so chito mwanzero ndito
ndito all right siyabwino panopa chensi ife yoto kumaliza kucheza kwathu mawu ako omaliza atakhala utani kapena muna kuti ma shout out to your fans your family or
Mawanga wa mafans ndoti ndimanyadira pa support yomwe amandionesera. Chifukwa choti zimakhazo ndangotulusa nyimbo, magai kumapanga share malinki, kumagawana cha ndimakhandi kunyadira. Popanda iwowo nde kuti music yanga isikapasi. Chifukwa choti panopa ngati pali manager nde kuti iwowo ali mgulu laja la manager ine. Chifukwa choti ali kubaki kwa ine, nkhondo tikumenyera limosi. Nde apitirize moyo wote uneyo ndimanyadira, ndipo ndimatenga ngati abale anga. Ndithudi.
Hai. Fere kuthokozeni pobwera usachezana nafe. Whenever you have a new song or whatever, we're here. This is your platform. And basi zabwino zonse
tonga. For that.
Yeah.
I should give my shout out.
Okay.
Yeah, my shout out upide shout out oyamba upide kwa my brother Wisdom nyilenda Chipeti. Winner so upide kwa Mr. Kondwani Chipeti. Winner moni so winner upide so kwa Magaiza ujakalanda hostel ni makalila limozi. Moniwina so upite kwa Marumbo Shaburuka. Moniwina upite so kwa Director Kish. Nashina Shower Beats. Mikero ama dibangila somatu wegi. Ndi yale isa mina kuoni ila siwe so ni dimanyadira. Komaso msompe kieto kome ni machogela. Fire mabomba. Hey, moto.
Moto basi. Moto. Nizo mwini mabwelela manoba ni makalila moto. Alright, here is a lovely song from Tensi Malawi. This is Daily. Check that out.
It's Shower on the track. Amunangalela kuti ndineta bwai ndinali wanu sweet heart nawe achibesi mwandipasa ana zasindai akamambama ama heile deile 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 nanga kundimenya deile ola tati banja kupirira nanga kumo
responsible, and this is the festive season, and I'm being more colors. So good, ish. You're just thinking about the beer, the beer, the beer. But hey, be responsible enough. Gari mungu yoga. See, and again, I give a komoguri and hamino wa siya. So now, so I wonder. It's Christmas. Everybody wants to be joyful. Everybody wants to have a good time. So gari niyo mungu fumungu pira banja. If you're going outside, asire ni mami gina gage guti na oso ndiana amwe gafanta awone guri Christmas hii ya enda wino mguzi wa gale guri jaga jimene jishina tali ganditu. A lot of things happen and when ali yese no they deserve to celebrate the ending of the year. So siya ni gina gage ndito sama ngu kari da kumo wa day day yae koma. So do, this is the time where you spend time with your family and tell you sisi makala hii kuchito ma business jani kutama nga izi ndizi koma no tawi gari hii makasa guri. We come together as a family, we celebrate, we eat together, we drink Fanta together and everything else. It won't like a movie, no, just a family time. Also, mangoru mwavita mwavita. Yeah, but hey, however you choose to celebrate, just make sure that your loved ones are feeling the love as well. Let's move on with the music, and here is Desert Igwe with Your Words coming back to back with Gibo PSN Budget. Enjoy.